We'll be right back. Thank you. Thank you. Oh, I Paul, ay, internet, hindi dahil hindi naman nila. So, ako, 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 ako,